me cuelea. Y me cuelea.
Yes, bitte bakunzi ba Emperor TV +257 tukizere ko mumeze neza tukizere ko mukomeye. It is not a day, not a blessing. Ni mi kuri microphone kuko namana yubabwira ino voice miss yose yumvise umenye kwa news the update kuko tuje kushikirizwa na Bantu Boy Entertainment kuri page yabo ya IG na Bantu Boy Entertainment kuri page yabo ya Facebook bajije kushikiriza video ya Big Fizzo Mugani Desire ari kumira manager wiwe Kimwana Stan bari neza na neza we studio the next level music. Umvise next level music cha umvaneza na neza Royvani. Umvise Royvani ucha umvaneza na neza WCB Wasafi. Itege kolabo ya Big Fizzo rekomena Royvani. Tui utako Ento Mike adimujibu cha Tanzania tafsira ndi makuru ko kanya na kanya John Elart achawara kujabuka adimujibu cha Tanzania inyuma ya Satubi na Crown Royal haja Big Fizzo na Royvani. Buja flavor igiye kwaka. Buja flavor tugiye kubona ibintu byiza. Abakunzi ba Buja flavor, abakunzi b'umuziki ndundi, ubandanye mushikira ba star wacu ko bari ko baritanga bakuri ibishoboka byose kugira umuziki wacu duze, kugira umuziki wacu duge. Hama turashimiye abakunzi bose ba Emperor TV ngoma mudufata ku mugongo. Mubandanye mugira subscribe ku ma channel yose Emperor TV yaba Instagram, Facebook, Twitter. Turabakunda cyane. Ciao ciao ciao.